ingene kanje naki imbube eMaritzburg izovula iParliament kodwa kufike wathinta kakhulu indlela ikhombise ngayo ukuthanda omabayi ondlovukazi abasele besilo esibuzile uBhejane muzwe ukhuluma
ngabe angenzi uhulumeza uma ngingathathi leli thuba ukuba ngibonge bonke omama bami omkankosi abaphile nesilo kanye nendlovukazi aze bawasekuthileyo. Ngihlonipha uNdlunkulu wawakhetha umthandayo uNdlunkulu yamathe wadla amahlahla uNdlunkulu umamchiza enyokeni uNdlunkulu umayigovu walenduzulu nodlunkulu kamafu esikolweni sasondile laba ngomama bami engunaphakade njengoba nami ngiyibonayo engunaphakade.
Ama khanda amadoda wazonkana niyobikela bangakho.